Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira I Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interneti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva.
Uriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri BBC Gahuza akadomo com no ku mirongo migufi ya shortwave. Tunyigoze inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu mugoroba wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 2021. Muri Ecosse kimwe mu bihugu bigize ubwongereza haraye hatangijwe inama rutura yiga kwihindagurika ry'ikirere yiswe COP26. Turareba uko abategetsi babarirwa mu 2025 barimo ndetse n'impirimbanyi mu rwego rw'ihindagurika ry'ikirere n'abanyamakuru ibyo bateganya kugeraho muri iyi nama mu kurengera ibidukikije mu karere nako naho hari abagiyeyo. Turagigarukwa kandi mu Rwanda kureba uko rimwe mu mashyirahamwe arimo akora ibishoboka kugira ngo bakomeze kurengera ikirere binyuze mu gutera amashyamba. Tubafite n'imikino muri biganiro bibiri na Marike Niyonkuru. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni nyuma y'uko Florentine Kwizera banza kutugezaho imwe mu ncamake z'andi makuru avugwa kuri BBC. Florentine arabagezaho ari mu rugo.
Urakoze Prudence Ngiyumva. Mpengire kuri iyo nama wavuga kwihindagurika ry'ibihe iri kubera Glasgow, aho Perezida Joe Biden yabwiye inama y'ibihugu kuri iryo hindagurika ry'ibihe yuko ari inama ihambaye ariko kandi itanga akaryo kadasanzwe ku butunzi bw'ibihugu byo ku isi. Bwana Biden yavuze yuko gushiraho amasoko ntanganguvu yisubiriza ashingiye ku buhinga bwa none bigabanya imyuka yonone igisenge c'isi bikazana n'ububasha bwo kuronka ubuzi buharugwa muri za miliyoni muri Amerika no ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'ubwogereza Boris Johnson yagabishije abategetsi b'isi yuko hashobora kuvyuka agashavu mu bakiri bato kandi batazokwigera bababarira hamwe bunanigwa kugira ico bakoze mu kugabanya ubushuhe bw'isi bukomeza kwiyongera.
The anger and the impatience of the world.
Uburakari no kutihangana biri ku isi ntibizashobora gukumirwa niba tudahinduye inama ya Glasgow umwanya wo kugera koko kwipfundo ry'ikibazo cy'ihinduka ry'ikirere. Kandi turabishobora. Twahindura ibijyanye n'amakara, imodoka, amafaranga n'ibiti. Dufite ikoranabuhanga rishobora guhagarika igitera iryo hinduka. Ntabwo twabikorera twese icyarimwe, ubu ntibigishobotse. Ariko umwumwe agiye ashyiramo ishyaka n'umuvuduko, twashobora rwose kugabanya za miliyaridi z'ahakorerwa ibitera ibyuka bihumanya ikirere usanga hirya no hino ku isi.
Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze yuko ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi bikwiye gukora ibisumba ibindi mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe bikanafasha n'ibihugu bikene. Bwana Xi yavuze yuko ibihugu bikeneye gukorera hamwe mu gutorera umuti ico kibazo. Ubwo butumwa bwiwe yaburungitse mu itangazo kuko yahisemo kutitabira inama ya Glasgow. Kare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagirije Ubushinwa yuko bwananiwe kugwanya ikibazo cy'ubwiyongere bw'ubushuhe bw'isi. Ubushinwa bwiyemeje kugeza muri 2060 butagikoresha amasoko ntanganguvu avuye mu bitoro, ariko imyuka ico gihugu kirekurira mu kirere yonone igisenge ishobora gukomeza kwiyongera gushika muri 2030. Perezida wa Turikiya Recep Tayyip Erdogan wewe yahagaritse umugambi wiwe wo kwitabira inama ya Glasgow kubera kutumvikana ku bijyanye n'umutekano. Bwana Erdogan yavuze yuko yafashe iyo ngingo yo gusiba kubera abatunganije iyo nama ya Glasgow batemeye ibyo yasabye, bikaba bishoboka yuko ari bijyanye n'igitigiri cy'abantu bari kumuherekeza. Yavuze yuko ikibazo nako atari kumucungerera umutekano ariko kiri mukibanza igihugu ciwe gihabwa nawe akavuga yuko adashobora kwemera yuko gicibwa kwiteka mu kwezi guheze niho Turikiya yashira igikumu ku masezerano y'i Paris ari nayo ashingiye ko inama ikwihindagurika gibihe. Umuyobozi mukuru wa Bank Barclays J. Staley yatanze imihoho mu gihe hari icegeranyo kiriko kirategurwa ku migenderanire yiwe na Jeffrey Epstein yahamwe n'icaha gifatiye gitina imbere yo kwiyahura. Barclays imwe mu babanki akomakomeye hano mu Bwongereza ivuga yuko yarose ibimenyetso by'intangamarara ariko bwana Staley ashobora guhakana abihweza utuntu n'utundi bavuga yuko gutanga imihoho kwiwe kwagize inkurikizi ku bigo by'amafaranga. Abajejwe kugenzura ibijanye n'ibigo by'amafaranga bariko bihweza ubutumwa bwa email address yahanye na Jeffrey Epstein imyaka itandatu imbere yuko aja mu butegetsi bwa Barclays. Iyo banki ivuga yuko abo bagenzuzi batarabona nimba bwana Staley yaramenye canke yoba yarabonye canke yoba yarazi ibyaha byakogwa na Jeffrey Epstein yavuye yiyahura mu gihe yarakirindiriye urubanza kuri ibyo byaha bifatiye ku gitsina. Imwumva ni BBC Gahuza Miryango. Abashakashatsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesha yuko ibitigiri by'abantu bamaze guhitanwa na COVID-19 bageze kuri miliyoni zitanu. Ibi ni biharuro bitangazwa ku rubuga rwa kaminuza ya John Hopkins muri Amerika ari nayo ibika ibiharuro byegeranywa ku mugaragaro. Inkuru ya Simon Ponsford mishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa.
Mu gihe ibihugu bimwe bigenda bizanzamuka biva mu bihe bikomeye bya COVID-19 hari ahakigaragara abahitanwa n'indwara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zikomeje kuza imbere ku rutonde aho bagera ku 75,000 bamaze guhitanwa n'indwara. Brazil n'Ubuhinde birakurikira ku rutonde ariko ntibiri kure. Impuguke mu by'ubuzima zivuga ko 5,000,000 ari abantu benshi cyane, zigasaba ko habaho isaranganywa ry'inkingo kugira ngo ugusakara kw'icyago gukomwe imbere ndetse n'abandura bashya bagabanuke. Baranatanga imbuzi yuko hariho ibimenyetso by'ubwandu bushya bwinshi mu bihugu bitari bike mu gihe ikumirwa ry'ingendo mpuzamahanga ryari ritangiye koroshywa.
Sentare nkuru y'igihugu muri Iraq yakatiye igihano cyo gupfa umugabo yagiriwe n'icaha cyo kwica abanyamakuru babiri ba televiziyo muri ico gihugu bariko bakurikirana imyiyerekano ku kwiyamiriza leta muri Basra mu mwaka uheze. Umunyamakuru Ahmad Abse Abnesamad w'imyaka 37 hamwe na Safa Gali yamufasha gufata amasanamu ya kamera bari mu rugendo berekeza mu manuko bw'uwo muji igihe imodoka ari yabo yamijagirwa amasasu. Wahawe igihano cyo gupfa. Amazina yiwe yamenyekanye gusa ku ndome za henake ari yemerera icaha. Ingingo rero yo kwemera yuko anyongwa ibanza gushigwa ko umukono n'umukuru w'igihugu akaba afise iminsi 30 yo kunguruza. Prudent.
Urakoze Florentine Kwizera kuri uyu makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'ihembe rya Afurika muri Etiyopiya, aho umuyobozi w'ingabo z'umutwe w'ubwigenge bw'agace ka Oromo muri Etiyopiya yabwiye BBC ko inyeshyamba ze zafashe imijyi myinshi mu burengerazuba hagati mu gihugu ndetse no mu majyepfo y'agace ka Oromia. Jari Maru yavuze ko abarwanyi be batahuye n'inzitizi nyinshi ku ngabo za guverinoma zarimo zizibukira. Abavugizi ba guverinoma ntibasubije ubushake bwa BBC bwo kugira icyo bavuga kuri iyi nkuru. Biragoye rero kugenzura mu buryo bwigenga bimwe mu bivugwa n'izi nyeshyamba mu duce tutarimo itumanaho rya interneti cyangwa se ndetse na telefone. Jari Maro yanavuze ko ingabo ze ngo ziteguye kurwana zifatanyije n'iza Tigray, bivugwa ko zafashe imijyi mishya mu mpera z'icyumweru gishize. Yavuganye n'umunyamakuru wa BBC ni Catherine Byaruhanga.
Umukuru w'ingabo zo mu mutwe wa Ola uvuga ko haranira kubohoza abantu mu bwoko bw'aba Oromo. Jari Maro yatangaje ko ingabo ze zirimo kugenda zegera umwa mukuru Addis Abeba. Yabwiye BBC ko bafashe werega mu burengerazuba bw'intara ya Oromia. abayibonye biba baravuga ko imihanda muri ako karere yafunzwe mu gihe inyeshyamba ngo zirimo guhohotera abashoferi b'amakamyo. Umwe mu bategetsi baho yabwiye BBC ko inyeshyamba ziboneka mu duce tumwe twa Jibate ku birometero hafi 250 mu burengerazuba bw'umurwa mukuru, ariko ngo ntabwo zigenzura ku karere nk'uko bivugwa na Bwana Maro. Abavugizi ba leta ntabwo bigeze baboneka ngo bagire icyo babwira BBC kuri ibyo bivugwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Ola. Zirabivuga mu ngingo za leta iyoboye igihugu cyose n'abazishyigikiye, bivuga ko zongiye gutakaza ahantu mu ntambara yo majyaruguru ya Ethiopia. Inyeshyamba z'aba Oromo zemeye kwifatanya n'inyeshyamba z'aba Tigray zo majyaruguru y'igihugu hashize amezi abiri. Ubu rero Bwana Maro aravuga ko ku nshuro ya mbere bazarwana bari kumwe mu minsi iri imbere mu gihe bazaba bagerageza gufata umurwa mukuru. Ariko ministre w'intebe Habib Ahmed yasabye abanyagihugu bose kwitabira intambara bakoresheje intwaro iyo ariyo yose bashobora kubona kugira ngo basubize inyuma kandi bahambe inyeshyamba z'aba Tigray.
Inkuru ya Catherine Byaruhanga mwumvaga mu ijwi rya Jacques Niyitegeka. Umuyobozi w'ishyaka ryahoze ku butegetsi muri Sudani wari wafunguwe mu mpera z'icyumweru gishize yongeye atabwa muri yombi. Ibrahim Gandur yari umwe mu bambari ba perezida Omar al-Bashir wahoze ari perezida wa Sudani, barekuwe kuva igisirikare cyahiri ku butegetsi bwa gisivile mu kwa mbere w'icyumweru gishize. Inkuru ya Anisoy muri yumva mu ijwi rya Victoria Honda.
Ibrahim Gandur yongeye gufatwa nyuma yo kurekurwa avuye muri gereza. Uyu wahoze ari ministre w'ububanyi n'amahanga yari yarekuranywe n'abashinzwe umutekano babiri bakoraga ku butegetsi bwa Omar al-Bashir. Iki gikorwa cy'igisirikare cyo kurekura abahoze ari inkoramutima za Bashir cyamaganywe hirya no hino ku isi. Ministeri y'itangazamakuru igishyigikiye ministeri w'intebe uherutse gukurwaho yavuze ko ibi bigaragaje umugambi wa politiki wari wihishe inyuma y'ihirika ry'ubutegetsi hamwe n'abo bahuje imigambi. Televiziyo y'igihugu nayo yatangaje ko abategetsi b'igisirikare birukanye umushinjacyaha mukuru. Uyu mushinjacyaha mukuru abaye umutegetsi mushya wirukanywe n'abahiritse ubutegetsi.
Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisura FM muri Uganda, kuri BBC ku rubuga rwayo rwa bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho. Ugiye kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Saa moya zirabura iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi, hano London ni saa 10:41. Ndi Prudence Njuva mu kanya tugaruka ku makuru arambuye.
BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
Reka noneho tujye ku nama ikomeye mpuzamahanga yiswe COP26 yiga ku buryo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere ribangamiye ikiremwa muntu ku isi. Iyi nama y'iminsi 12 irahuza intumwa zigera ku 2025 zirimo abakuru b'ibihugu, impirimbanyi ku rwego rw'ihindagurika ry'ikirere ndetse n'abanyamakuru. Yatangiye ejo hashize i Glasgow muri Ecosse cyangwa Scotland, ni kimwe mu bihugu bigize ubwami bw'Ubwongereza. Ariko se kuki yiswe COP26? Kubera iki ibaye ubu? Ni ibihe byemezo bigomba gufatirwa muri iyo nama mu rwego rwo kurwanya ihumanya ry'ikirere? Ibyo bibazo byose birasubizwa muri inkuru iri ku rubuga rwa BBC. Murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu Siriake Muhabona, wanyujije amaso akayidusamurira.
Muri iyo nama yitabwe n'ibihugu 200 bisabwa imigambi bifise yo kugabanura imyuka bisuka mu kirere gushika mu 2030. Mu 2015 byari byiyemeje gukora impinduka kugira ukwiyongera k'ubushuhe nikurenge munsi cyane ya dogere 2 ufatiye ku rugero rw'imbere yuko hatangura amahinguriro no kugerageza kwiha ihangiro ry'uko bwoguma kuri 1.5 kugira ntihabe akaga k'ibihe. Ibihugu byinshi bisanzwe byaramaze gushinga imigambi yabyo yo kugabanya imyuka imbere yuko niyo nama itangura. Nyinshi zishobora kuba iz'ubuhinga nk'amategeko akenewe kugira hashirwe mu ngiro amasezerano ya Paris nk'akarorero. Ibindi bishobora gutangazwa bishobora kuba bijyanye no kunyarutsa gusumba gukoresha imodoka zitwarwa n'umuyagankuba, kwihutisha kugabanya ikoreshwa ry'ibizuku hamwe no guca ibiti bike gusumba. Ni kwitega kandi ko ibibazo by'amafaranga n'ubutungane mu bijyanye n'ibihe bivugwa cyane. Ibihugu biri mu nzira y'amajambere bisa n'ibidahomanya cyane kirere ufatiye ku rugero rw'umuntu umwe ku banyagihugu bifise, kandi nta ruhara byagize ku myuka yasuswe mu kirere muri kahise. Ariko nibyo bihanzwe na zimwe mu ngaruka za mbere mbi zihindagurika ry'ibihe. Buri gihugu citezwe kuzoshira umukono ku itangazo rya nyuma kandi rishobora kuba ririmwo ibyo bamwe bamwe bose biyemeje. Ubushuhe bw'isi bubandanya kwiyongera kubera imyuka iva ku bicanwa biva mu kuzimu kubera ibikorwa by'abantu. ibirere bimeze nabi cyane bifitanye isano n'ihindagurika ry'ibihe harimo imipfunda y'ubushuhe bwinshi imyuzure n'imiriro yiyadukiza biguma byiyongera imyaka 10 heze yaranzwe n'ubushuhe bwinshi kurusha yindi gushika ubu amareta akaba yemera ko hakenewe ibikorwa byihuta kandi bya buri wese Cyriake muhawe nayo bibisiga huza muryango Nairobi
nta gushidikanya ko ibihugu bikennye bidafite uruhare rukomeye mu guhumanya ikirere ariko kandi ingaruka zabyo zibigeraho none se ni izihe ingaruka zihindagurika ry'ikirere zigera kuri ibyo bihugu by'umwihariko cyane cyane nko ku mugabane wa Afurika n'ubuhe butumwa abategetsi bo muri ibyo bihugu bakwiye kugeza muri iyi nama ya Glasgow nabibajije Cyane zigira imana n'umuhanga mu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere ari Bujumbura yatangiye ambwira izo ngaruka izarizo
Nubushuhe burenze urugero bugaca bugira ingurikizi z'uko tubona inzuzi zisesa zikuzura zigasesa ibiyaga bikuzura bigasesa ugasanga bitanguye kwinjira no mu matongo yarasanzwe akorerwa mu bindi bikogwa izo rero ni ingaruka mbi kandi tutanze tubona aha muri kano karere k'ibiyaga binini kavuye kuri iryo hindagurika ry'ibihe rifatiye ahanini kutita ibidukikije bigaca bituma rero haduka ubushuhe bwinshi burenze urugero
Ikintu rero abategetsi ba Afurika cyangwa se abategetsi aho ngaho mu karere k'ibiyaga bigari bajyanye muri iyi nama ya Glasgow by'umwihariko n'iki
Icyo mbona bovuga cyane cyane bagasaba biriya bihugu binini binini bisanzwe bifite ibikogwa byo mu mahinguriro akomakomeye ayo mahinguriro aduza arekura imyotsi y'amaseode bimusanga atobora igisenge icyo bosa bizo bihugu ubwa mbere n'ukugabanya iyo myuka ubwa kabiri iyiramutse irekuwe ikavugwa kuko ibyo bihugu birekura iyo myuka bitayivuga uko ingana kugira ngo bikunde bafate ingingo zijanye n'iyo myuka uko ibingana mu kuyigabanya ibyo rero bigaca bituma twebwe ndiko ndavuga nk'aba bava mu bihugu by'indi wacu abakuri bihugu bagiyeyo bosaba yuko ibyo bihugu bakavuga ukuri hanyuma ubugira kabiri bakabasaba gufata ingingo zikwiye zo gushobora gukingira kuko murabona ikirere ntikigira imbibe nimba igihugu nk'Ubushinwa busambuye icyo gisenge nimba no bivuga gutyo Uburundi burashikirwa Tanzania irashikirwa naho yoyo itaba yarungitse ibyo byuka hanyuma bigafata ingingo zibereye na cyane cyane muri bino bihugu by'iwacu biheza bikagira izo ngaruka ariko byo atakintu gihambaye byakoze mu gusambura icyo gisenge
ibyo bikorwa rero bikomeye abo bategetsi bagomba gukora nibyo umuntu yibaza ese byakorwa gute kuko abategetsi ba Afurika cyane cyane twumvise nk'ibyo perezida wa Malawi aravuga ati turashaka amafaranga azasimbura ibintu tuzigomwa mu rwego rwo kurwanya ihindagurika ry'ikirere ese bazemera ko yatanga abo bategetsi b'ibyo bihugu nabo bafite izindi nshingano cyangwa se ibindi bikorwa byihutirwa mu bihugu byabo bategeka
izo bihugu ni ngombwa ko bitanga ayo mafaranga kuko izo zuka birekurirwa mu bihugu byabo ariko bikaza kugira ingaruka mbi mu bihugu byose no kuvuga rero ayo mafaranga boyaha ibi bihugu nk'ibi by'iwacu bikenye bidashobora kwikingira izo ngaruka mbi kandi izo bihugu bikenye atari zo zabitumye aho ni hamwe rero bateza kuvugana atakurya umunwa atagutinyana bategeza kubyifatamo rwose bakaja hamwe bakabyumva kumwe bagasaba ayo mafaranga azoza gushyira mu ngira imigambi kugira ngo nk'ibihugu usanga nk'uko kwa Repubulika Demokarasi ya Congo usanga iki kibira cyabo icyo twita for equatoriale ari nayo iryo shamba ririndi rigira kabiri uretse Amazone kumva yuko rimerewe nabi rigeramiwe nk'uko Amazone nayo igeramiwe president Tshisekedi agasaba rwose yuko bamuha amafaranga akwiye yo gushyira mu ngira imigambi yo gutera ibiti ngo icyo kibira twita for equatoriale kitabandanya gitezeka
nta mpungenge ko ayo mafaranga nayo nubwo yahabwa ibyo bihugu bikennye cyangwa se ibihugu biri mu nzira y'amajyambere muri Afurika cyangwa se no ku yindi migabane bishobora kuzana n'amabwiriza adahuye n'ibyo abategetsi bashaka cyangwa bifuza nanone kandi hakabamo ikintu cyo kunanirwa
ahubwo je bimpungenge fise n'izuka abaprezida bo muri Afurika bamaze kuyaronka hakuyashira muri iyo migambi yo gusanura ibidukikije yo gusubira kwambika imisozi amashamba akaboneka mfite impungenge ahubwo yuko guhava bayashyira mu yindi migambi yabo bita iyihuta itajyanye n'ibyo guhingira ibidukikije
Izayi nizigiye imana. Turacyari kandi ku makuru ajyana n'iyi nama mpuzamahanga rero yiga ku ihumana ry'ikirere ya COP26 igamije gushyiraho ingamba zo kurwanya ihindagurika ry'ikirere ku isi. Abahanga bemeza ko amashyamba ari intwaro ikomeye yo kurwanya umwuka uhumanya ikirere wa CO2. U Rwanda rukaba ruri mu bihugu byahagurukiye kurwanya uwo mwuka rutera ibiti no kuzahura amashyamba mu mushinga wahawe izina rya Green Gicumbi cyangwa Gicumbi y'icyatsi uri mu majyaruguru y'u Rwanda. Uretse ukubungabunga ibidukikije rero, uwo mushinga kandi umaze no guhindura imibereho y'abaturage basanzwe batuye hafi y'ayo mashyamba mu misozi. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa aherutse gusura ako karere adutegurira inkuru ikurikira.
Ubu ni imvura yarazaga y'amashuri ikajyana mu muhanda. None amazi agarukira ruguru ntakijya mu muhanda.
Umusaza Damaseni Barinda duhuriye mu murenge wa Byumba wa karere ka Gicumbi aranyereka uruhererekane rw'imisozi ihanamye imbere yacu. Ni agace gakunze kwibasirwa n'ibibazo by'isuri ituruka mu misozi miremire, amazi akamanuka atagira ikiyatangira kuko henshi amashyamba yatsembwe n'abantu. Mu rwego rwo gusubiza ubuzima kuri iyi misozi, guverinoma y'u Rwanda yashoye akayabo mu mushinga yise Green Gicumbi cyangwa Gicumbi itoshye wo kongera gutera amashyamba, kurwanya isuri no kuvugurura ubuhinzi. Ni umushinga uzatwara miliyari zigera kuri 30 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 6. Nyuma y'imyaka 2 gusa umushinga utangiye, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Felix Ndayambaje yabwiye BBC ko inyungu zitangiye kugaragara.
Bamaze kudukorera amaterasi arenga hegitari zigera hafi kuri 500. Hari no gusazura amashyamba ku misozi itandukanye, ibiti bakabikuramo tugacamo imiringote, harimo no kugabanya uyu mwuka uhumanya ikirere, aho batanze imbabura zizigama inkwi mu ngo hafi ya zose barabitanze.
Ubuhamya bw'uyu muyobozi bwunganirwa n'abahinzi nabo batangiye kubona umusaruro wisumbuye.
Habaga hahagaze na nk'uko hano hakurya hahagaze guhinga gafumbire washyizemo kose kakishukushumukira kakigendera. Pebwe rero baruguru tukaruhira ubusa, ubu ngubu umuntu ahinga ibishyimbo bikera, ugahinga imboga zikera.
Twarabiteragamo amazi akaza akabimanura hepfo muri kaburimbo bikakomeza bikajya mu gishanga, ariko bibanje gukora iki gikorwa cyatugejeje heza, ubu turaryama tugasinzira.
Uyu mushinga ugeze hagati ushyirwa mu bikorwa, bikaba byitezwe ko uzarangirana n'umwaka 2024. Ku muyobozi w'akarere ngo ibikorwa bigeze biramuha icyizere.
Ubona hari impinduka ku bijyanye n'ibi by'ibiza, ku bijyanye n'ibi ngibi by'amasuri, ubona rwose hari impinduka kandi no mu mibereho y'abaturage. Twari dufite umuhigo mu rwego rw'igihugu ko buri rugo rugomba gutera ibiti 3 by'imbuto ziribwa bivangwa n'imyaka. Umuhigo twarawesheje turanarenza. Rero numva nubwo ufite manda y'imyaka 6 uyu mushinga, ariko twihaye ko muri 2024 twumva uyu mushinga uzaba warahinduye byinshi cyane ya Gicumbi twifuza y'icyatsi.
Muri rusange u Rwanda ni igihugu kigizwe n'imisozi miremire ihanamye. Green Gicumbi ngo si wo mushinga wonyine leta itekereza. Mu myaka 10 iri imbere igihugu ngo gikeneye akayabo ka miliyari 10 z'amadolari agomba gushorwa gusa mu bikorwa byo guhangana n'ingaruka ku bidukikije zihindagurika ry'ibihe. Ministre ushinzwe ibidukikije Madame Jeanne d'Arc Mujamaria asobanura ibigomba gukorwa muri uru rwego.
Kuki iyo tugiye guhura n'urukuta rw'inzu imibare iba myinshi, tukajya gukuraho ibiti, kandi ingaruka zo gukuraho ishyamba ziba nyinshi cyane kurusha gukuraho urukuta rw'inzu. Abantu rero bagomba kureka kubona ishyamba nk'ikintu kidafite akamaro.
Buri mwaka igihugu kivuga ko gitakaza toni zigera kuri 15 million z'ubutaka zitwarwa n'amazi kubera isuri. Ibi ngo bituma igihugu kihahombera umusaruro wagombye gutunga abaturage bagera ku 40,000 buri mwaka. Mu gihe cy'umwaka umwe ushize abantu babarirwa muri 250 barapfuye bahitanywe n'inkangu.
Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye
naho bundi se apu reka twiyirirwanire rata uzi impamvu situmye nshaka ko twiyizira hano mu cyumba cyanjye.
Oya ayunze
no kugira ngo nyine hataza kugira umuntu uza hano akahakubona hanyuma akadukika.
Sikari byo
sha ubuse ngo utegurire ikikunda we turi kandi ubuse divuta waranshaka w'iki koko.
Ni saa 12:45 kuri BBC.
Nansubize ijambo Jean-Claude Mwambutsa mu mikino.
imikino kuri BBC Gahuza Miryango.
Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye kaze muri iki kiganiro cyacu cy'imikino. Duhereye mu Rwanda mu mukino wa basketball, ikipe ya Rege aricyo kigo cy'amashanyarazi yigaranzuye Patriots iyambura igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka nyuma yo kwitsinda inshuro ebyiri zikurikiranya. Umukino wa mbere Rege yari yawutsinze ku manota 66-63. Ku mukino wa kabiri Patriots ntiyashoboye kwikosora kuko nabwo yatsinzwe ku manota 68-49. Mu rwego rw'abagore naho Rege niyo yegukanye igikombe itsinze The Hoops imikino 2-3 bakinnye. Mu Rwanda kandi mu mupira w'amaguru shampiyona y'igihugu yaratangiye, amakipe akomeye yose akaba yaratangiranye intsinzi. Ku cyumweru APRFC ifite igikombe cya shampiyona giheruka yatangiye itsinda Gicumbi ibitego 3-1, Police Nyagira Etoile de l'Est ibitego 3-0, mu gihe Kiyovu Sport yatsinze Gorilla igitego 1-0, naho Rayon Sport itsinda Mukura igitego 1-0. Ku mugabane w'Uburayi turacyari mu mupira w'amaguru, Nuno Espirito Santo ntakiri umutoza wa Tottenham nyuma yo kwirukanwa amaze amezi ane yonyine mu kazi. Nuno yirukanywe nyuma yo gutsindwa na Manchester United ibitego 3-0, mu gihe nayo itari ihagaze neza. Nuno Espirito Santo wari wahawe amasezerano y'imyaka 2 asezerewe asize ikipe ku mwanya 8 n'amanota 15. Mu mazina yatangiye kuvugwa yabashobora kumusimbura ku isonga haraza Antonio Conte ubudafite akazi muri iki gihe. Hari amakuru avuga ko ibiganiro byaba byatangiye kandi bigeze kure hagati y'ikipe na Antonio Conte. Mu bihe bya vuba aha Conte aribukwaho kwegukana igikombe cya shampiyona mu Bwongereza ari kumwe na Chelsea, ndetse n'icyo mu Butaliyani ari kumwe na Inter Milan, ikaba ariyo kipe yaherukaga gutoza mbere yo gutandukana nayo amaze kwihesha igikombe. Ubwo Nuno yirukanywe, David Moyes we ari mu bihe byiza mu ikipe ya West Ham, ndetse akaba ubu ari ku mwanya wa kane imbere ya Manchester United. Moyes wigaragaje cyane anyagira Aston Villa mu mpera z'icyumweru, ubu yujuje amanota 20 nyuma y'imikino 10. Moyes wanyuze mu makipe ya Everton na Manchester United ubamaze kwinjira mu ruhando rw'abatoza bamaze kugera ku mikino 1000 batoje. Muri Espagne ibintu ntibiragaruka ku murongo muri Barcelone, nubwo umutoza Ronald Koeman yirukanywe umukino wa mbere nyuma yo gutandukana nawe. Barca yanganyije na Alaves igitego 1-0. Barcelone ni ya 9 n'amanota 16 ku rutonde ruyobowe na Real Sociedad ifite amanota 25. Barcelone idafite umutoza mukuru ngo yizeye kumvikana na Xavi Hernandez wamenyekanye nk'umukinnyi muri ikipe. Kuri ubu Xavi w'imyaka 41 ni umutoza wa Al Sadd yo muri Qatar. Naho rutayizamu Zlatan Ibrahimovic yarayujuje ibitego 400 mu mikino ya shampiyona, ubwo AC Milan ye yatsindaga Roma ya Jose Mourinho ibitego 2-1, birimo icyuyu Ibrahimovic. Ni intsinzi yatumye Milan isatira Napoli iyoboye urutonde rw'agateganyo, zombi zimaze kugera ku manota 31 zigatandukanywa gusa n'ibitego zizigamye. Napoli izigamye 20 mu gihe Milan yizigamiye 15. Ku mwanya wa gatatu Inter Milan yo ifite amanota 28, naho igihangange Juventus ikabiza inyuma ku mwanya wa 9 n'amanota 15. Mu mukino wa tennis, Jamie Murray na Bruno Soares begukanye irushanwa rya St Petersburg batsinze Andrew Gorbev na Hugo Nice amaseti 2-0. Mu mwaka w'2016 aba bombi bari banegukanye irya Australia Open na US Open bari kumwe. Muri uyu mukino kandi umunyatunisia Ons Jabeur arabarizwa mu 10 ba mbere ku rutonde rw'isi mu bagore, akaba ari umunyafurika ushoboye kugera kuri uyu muhigo. Jabeur ubu uri ku mwanya wa 7 avuga ko ari ishema kuri we kuba ashoboye kugera kuri uyu muhigo. Turabashimye nshuti mwakumwe natwe ikiganiro cyacu natugisoreje. Mugire ijoro ryiza. Genera Jean Claude mwambutsa.
Arakoze Jean-Claude Mwambutse ni nawe utugejeje ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Gusa nabwiwe niba ari bwo igifungura radio yawe, wamenya ko i Glasgow muri Ecosse hari hatangiye inama rutura mpuzamahanga yiswe COP26 yiga ku buryo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, ikaba ihuje intumwa zivuye mu bihugu zigera mu 2025. Amakuru abibona na Marc Niyonkuru, ndi Prudence Njyumva, twafashijwe na Paul Mason. Wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango.